Molweni igama lam ndingu-Akhona. Siyaxelelwa ke apha uba uJared umdala ngokuphinde kabini ngeminyaka kunobhuti wakhe uPeter. UPeter una-4 yeminyaka ukanti yona iminyaka ukhumbule ukuthi uJared iminyaka yakhe iphindaphindwe kabini neminyaka kaPeter. Ukanti yena uDalia mdala ngokuphinde kathathu kuneminyaka kaJared. Unangaphi uDalia noJared? Iminyaka kaDalia iphindwe kathathu ngobudala kuneminyaka kaJared. Masibhale phansi ke ukuthi uba uPeter uneminyaka emine. Uneminyaka emine uPeter. UJared yena uneminyaka ephindwe kabini kuneminyaka kaPeter umninawe wakhe. UJared siphindaphinde kabini. UJared umdala ngokuphindaphindwe kabini kunoPeter. Utwice ke lo ubhalwe apha uyafana nokuphindaphindwa kabini. Uphindaphindwe kabini. Loo nto ke sizawubhala kanje sithi uJared umdala ngokuphindwe kabini kuneminyaka yakhe uPeter oneminyaka emine. Ngoku ngoku uJared zawuthi 2 umphindaphinde ngo-4 years iminyaka eyi-4 kaPeter. Uma usakhumbula ke ukubala uzawuthi u-2 ophindaphindwe ngo-4 uyafana nokuthi u-4 umphindaphinde kabini ibe ngu-8. Okanye uthi umphindaphinde kayi-4 utsho ufumane u-8. UJared ke ngoku yena una-8. UJared una-8. Ekugqibeleni ke ngoku kuthiwe uTalia, sibhale igama likaTalia ngo-blue. UTalia ke na ke iminyaka yakhe iphindaphindwe kathathu ngeminyaka kaJared. UTalia ke umdala ngokuphindaphindwe kathathu. So loo nto ithetha ukuthi izawuba ngu-3 umphindaphinde ngo-8. Sithi ke ngoku 3 umphindaphinde ngo-8 weminyaka kaJared. If uzakhumbula ke itafile yethu yophindaphindo, sizawuthi sawuphindaphinda o-3 okanye sidibanise o-3 abayi-8. Okanye sithi 8 abathathu. Izawuba ngu-8 ke abathathu. Sithi 8 umdibanise no-8 umdibanise nomnye 8. Sithi 8 umdibanise no-8 ngu-16. 16 umdibanise no-8 ngu-24. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku uTalia una-24 kanti yena uJared una-8 uPeter una-4.